ziganiza nzo chepa kwa mbili nyeyo adininjira zina chifuano maganizo wa Mulungu si maganizo watu monga pasipa anopari posi ya nandiku mwamba ni meneso kuganiza kwa mbwe ni kuganiza kwa watu nkoleka na kutali kwa mbili zene koleka na kutali ndeyo kumadimani zinjiza mbili zimeniza makamu watu zima nkarangari usogoneza chifomu kamusira munu kukura chite yeyo adindiku tegira kwa chite zimeni kujiko kuno palibe ni moji yese adaganiza kwa palibe ni mozara gani zako chopu sima yilo ziki na malire kuri haine nufure zijirika more zire more zina zime mufure nuzo sizi mene mungu wakufuna mabiru waga mungu kama kumudua chifo mungu wazijira inde kumasajira mungu mene mungu gani zira ajira mwanjira yake ni mene hapa zidarire nama na magaza ngragamu ya la manja kuma mungu kutaniza kwa kakulika sababu yonodano ndepo ni mungu sada jita zimene ya maganiza anantenga ni mungu yolagwa hariwe okoza masewe ilara maneo. Masewe na zedi. Hei, ngani ndini Mulungu murere. Mulungu si muntu kaya. Ndi usamfanizia ni maganizo wako. Iweyo ndi muntu wadu wala jifine. Iweyo. Ndi usambuige maganizo wake kwa Mulungu. Ai. Ndi Mulungu mlekele. Ona zime na achite. Makiritsu. Anamani. Yehova wakadutisa mnzinja. Kwero dano. Makiritsu anamani. Sada kwa rupa zanja. Kwa mwere maja. Ai. Awiga mumtsinje kasambeni baba mukadzije petse chifana nama ni waro dabwira ndi ntima ndani ndi marama ndi mulungu mara andi kutandizani kuma marama wasuri juna amene wateretwa maneo ndepo ri kwanu mumakutama kuti kuli mitsinje ambiri yolenga so ineso lero ri musambamba kantsinje kangono chifwa kuti mudzi kuti mulungu akozo gwiritsa nchito kena kali konse kuti atandize wanthu yadapwetsa ndithu ngati mukufuna kuchira kukhate njira imene ndayika ile ngati mulungu muyero dano kasanu ndi kawiri mukasambaso kamodzi simuchira mpaka mukafike kuosamba 7 times ndi muchira ngati simumvera simuchira ameni kuni nyengo imene ndiso imekuchirikira nkoni ya kuti mthawi sina zake mafuna kuti mukhale otsogola posambuye ndinotenga kwa inu masana wanu mvera ni zimene Mulungu akunena muka mvera zimene Mulungu akunena ndipa mene matandizo ndipa dalitso anu ajitike mosavuta muka endera ya maganizo anu mukala muntu okumudwa nikwengula ndiwena pano amene ndiopempera okumudwa chifukwa zimene akuziya mbekeza nthawi ndi nthawi seze kuteka chifukwa iwo akufuna kumpanga ufateka mboye Yehova sadzachira zimene mukuganiza inu adzachira zimene iye wavomereza iye si mwana wanu ai inunde mwana wake chintu ishi musamai wale ngakare kuri ni obona ngakare kuri ni yosu muma pempera chachi kuri ni chokonero mtawu sambiri zintu zikachitika mosempana ndi chembekezo chako muntu kukwia siku kalapatari mtawu sambiri china chake chikachitika unachikonzekera unachialira maziko ndecha chitika mosempana ndi mmene yokuganizira kunyanyala sukala patali ai mota anthu ambiri amene akhala kukhumudwa pa zambiri nkuti anali ndi chiyembekezo china chukachitika ndi china izizi zimachitika zimakhumudwitsa akuyembekezera bamboyo akhala bambo wabwino mbanja koma zokachitika zake bamboyo akhala khuluku zimakhumudwitsa akuyembekezera anawo akhala ana aule mu mbanja koma zokachitika anawo koma ruzo mbwambwana zopanda nzeru zomwe zimakhumudwitsa akuyembekezera kuti olembedwa ntchitowo akhala anthu okhulupirika ndi achilungamo koma ntchitowo osakhulupirika zimakhumudwitsa amayembekezera wanthu kuti abusa watumika mulungu akhala achiyero ndi achilungamo chonse adzikita chinthu zopangitsa kuti mulungu aonekere koma ayi ndithu akasonkhuza popi yeniyeni onyosetsanso dzina la mulungu zimakhumudwitsa mbekeze kuti atsogolera dzikolo akhala wanthu okhulupirika anthu okwanitsa malonjezano akapanda kuchita zimenezi zimakhumudwitsa zilipena paliponse kandi ku dziko kandi pa kampani kandi ku banja kupena paliponse chiyembekezo cha wanthu chikati chasweka kukwiya ndi kukhumudwa sikukhala patari ai namani akukumudwa kwambiri chifukwa zimene Elisa wachita sizimene iye amaimbekeza popenza dadzi kwenzekeretsa anthu kuti ine ndidzipanga izi ndidzikala moto ndipo ine andichita izi ndipo zichitika motere popesa adadzi kwenzekeretsa motero zitachitika mosemphana nazo adakhumudwa chidamwipira adakwiya ndipo adalalata kwambiri adanyuza kwambiri adautenga ulendo opanda pindu osatandiza ndipo mwina adaka muona Elisa yu maso ndi maso kudakari kugalugalu iwo opusa umadzirika kari ndani akadalalata nkungu wose chifuwa nchiani chiembekezo chake cha sembana niliyalite ichimudziwa kondedwa ngati mubyala chiembekezo mwanthu ndipo simuda chikwanitse anthu amakwiya komanso inu ngati mukhala ndi chiembekezo kwambiri zedi pa zina zimene sizidzachitika monga mwa chiembekezo chanu dziwani mudzakwiya ndithu umenewo ndewo munthu wamudza kumudwa kwambiri ndi chifukwa chake pa zambuye mlekeni mulungu kuti akhale mulungu amen siku lako kandi chiyembekezo kuma chiyembekezo chitengere pa ulemu mene mulungu ali nao kuti ndikuyembekeza kuti mulungu wanga ndi wamphamvu akhoza kuchita kali konse malimba pinanetsa iye damina amachita ngakhale moposa kuganiza kwathu amachita moposa chiyembekezo chathu ndiye mulungu sindingathe kumdziwa mbali zonse zonse nkumpanga kakireti gawo lonse sisingatheke iye ndi woposa kuganiza kwathu Namani popesa dali kare nkachembekeso adanyanyala iye adayankhula moneka kuti wanyanyala ndithu atamva za mtsinje wa Yordan adaupeputsa kwambiri adaunena kwambi kwathu kumene ndachoka ine mitsinje ikulikulu iliko ngati ali mulungu bwanji sadachuza mtsinje mene yondikhala ine munthu waulemu kuti ndati ndasambamo kumane kuti Ole mekezika namani adachiritsira mutsinje uu anthu adzabwera matuarisi kudzaona kuti ayi koma uyeneradi mutsinje ngati mulungu amafuna kuti lichitsiro ma mutsinje sadachure bwanji mutsinje mene akakamba saka yero danga ngono kopanda sonzero nkomo adailalata kumbirizede chifuwa chiyani zasembana ndi chiyembekezo chake ukutidwa adachita zinthu zoonetsa kuti koma ali ndi ukali tizipitani tizipitani tisafune sokina kari konsite tinyamuke pomparopa tizipita uchiulendo chimita enda chopata nchito tizipita uchita zone tzaukari akuchita isi chifukwa chiyani chiembekezo chake chasembana ndiliyalite chasembana ndizo chitikazo anayembekeza zina zuka chitika ni zina ukutidwa kupanga ziganizo mosa ganiza bwino adapanga chiganizo mosaganiza bwino fuso nkumati anabwera kudzatani ku Israel anabwera kuti adzachiritsidwe sada muuzi njira kachiritsidwe amuuza nanga iye akuti chana akuti iyeyo sapita mu Yordanimo poti nkakang'ono ndadzibwirira kwawo nkhati lake lomwero kodi kuganiza kotere kunkwabwino mupeza kuti sikuganiza kwabwino ayi sakuganiza moyenerera akuganiza mwachabechabe chifukwa ngakhale angachita chiganizo chimenechi khati lake silichoka pathupi lake akhalabe wakhate akhalabe odwala akhalabe osachiritsika sapindula kena kali konse sapindula kena kali konse sizimthandiza inene woye akuchita izizi mosalingalira bwino ukundedwa munthu amene chiyembekezo chake chasemphana ndi zochitika amapeputsa zimene zili yankho lake amapeputsa zimene zili yankho lake yankho lake lidali mu Yorodani ndi iyeyo akukapeputsa mu Yorodani uyo Yorodani sonkachaniso komano mau ochoka nkamweri sakuti kasambe mu Yorodani kasanu ndi kawiri ukakasamba kasanu ndi kawiri uchiritsidwa kaya unyoza kaya utani kuyankhula kwa mbuye kumeneko mukutswa chano kunde alipantu ambiri mbiri amene amataku peputsa zimene maomungu adanena popesa kuti mwina zachitika mosembana chimene akugarisa ndimanende kambenano ngakhale murazinyoza kamura zipeputsa zidza khalabe yankholano mufune musafune Yesu ndiye mpulumutsi wanu basi muta munyoza muta mpeputsa muta tani munga mmeneno adachita Namani koma ndithu mbamba mterani Yesu ndiye mpulumutsi Namani kwa iyeyo Yonano na amena nalitandiso la moyo wake kuti achiritsidwe amene chakira ndi chokondedwa mtima ukazikika ndiwo mvako maganizo a ena uma kutandisa munthuwe kuti uthandizike kumavuto ako komaso uma kupewetsa kuti zopweteka zimene ukadaziona usakumane nazo chokondeletsa mwana amani ni chakuti antchito wake atamusiya wabwera ate walalatalalata adamuyandikira nkuti ayi bambo watu tinabwera kudzatani aiti mafuna machiritso taapeza machiritsidwa ayi chifukwa chiyani mtsinje moti vuto ndi mtsinje kumadisi ada kati akuuza ni kutipereka ni mamilioni simu kadapereka hain kadapereka wakuuza ni chopweka walagwa pamele podiri chazeru nchiani tizibwerera inosa jiritsidu tizibwerera jiritsidu pindula ke nchiani kutila inda wabule osa jiritsidu aripotini mwanyanyala bwana amadero okunidu inuyo muda kati bwana watu mwashira inuyo za kwende lani kulisi wa karachi mwema kunyumba kodi fumu sika kondwera kodi inuyo si mga kugresa nchito za nuzi jamuka kanika uchita gale unama wamene wada mkudza na mani mpaka na Namani adabwelera ku chiganizo chake choipa adabwelera ku maganizo wake olalata adabwelera ku maganizo wake onyoza atamuza kuwena zogwira mtima nimarindi kambenano masana lero akapezeka wena achikondi ngatanchitwa Namani okudanda ulirane pazinthu mudzibwerera nimarindi kambenano alaliki wonse amena amalalikira za uthenga wabwino nama kuunikirani njira ya mbuye alinichikondi ngatanchitwa Namani kuti inuyo muthandizike chifukwa muli ndi khate nkutheka ndinu muli ndi vuto ndinu
Thank you.